sasa ni mbanki ma tuwa uchangwa na mpia chuhu pata mchi
defo defo kuchita kujipost 200 200 chukua te frot
na mama yako munta kwa te frot kwa
Mustafa kata tu mau account dan tu bagi way.
Kalau account dan tu naik pun, graduation, mampu.